Mambo ya hell. Atia wenye tatu waongee sawa. Right away. Weka kale kadance.